mafi yawancin da a kulle kaso na suna kuka akan wannan kulle kaso talakawa ne kuma ba su da abin da za su ci gaba.
Without communication, how can we inform security agencies of attacks and kidnapping? The hunger and poverty in Zamfara can lead others to join criminality.